Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka. Uno musi turi ku munsi wa kabiri mu kanya gato mugira mukurikira ikiganiro cyo muri kano gatondo.
Niteka cyo gusura kubakira no mu kiganiro Kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku munsi wa kabiri, ku munsi wa kabiri uheze neko nabereka yuko umuntu wese ari imbere y'ikibazo, umusozi ukungana kose, ntusubire kuguma uvuga ubunini bw'umusozi, kuko ukuvuga ubunini bw'umusozi urakomeza ikibazo cyawe. Ikibazo cyawe gisanzwe gikomeye, hanyuma ugikomeza gusomba, ugiha inguvu, ni nko kugigaburira. Igiti kikiri gito, kiroroshe kurandura, kiroroshe guca, kuko nta nguvu zirimwo, nta mbaraga nyinshi zirimwo. Kuko igiti kimara iminsi mwivu kigaburirwa n'amazi kigenda gikomera gikura uko gikura ko kigira inguvu canke imbaraga ku buryo hazogera igihe ubwirugice udashobora gushyira amaboko yawe bizosaba kurondera ishoka canke ikindi cyuma sinzi uzorondera ikintu gikomeye yo gushobora guca ico giti hani giye zosaba n'abandi bagufashe kuko gikomeye cyane ariko ibyo biti byose mubona binini bikomeye siko byatanguye ari duti dutoya ariko ku iminsi ihera bigenda birakura bikuzo iki bikuzwa n'ubutunzi buri mwivu hamwe n'amazi canke y'imvura canke abantu bavomera nuva yuko ari amazi ubutunzi rw'amazi n'ubutunzi buri mwivu canke igitaka nivyo bituma ico giti gikomera kigira ubuzima kikagomera kagira inguvu nyinshi rero nibibazo tubamwo nuko bimeze ukugaburira ibibazo birakomera ibibazo byose bikomeye kenshi uzosanga byatanguye ari bitoya kenshi abashaka bitangura mwisi itagaragara mwisi imwemu canke y'umwuka le monde spirituel hari kibazo n'u unyishora kuri kuranyiviriza ta kibazo ufise ariko ari kibazo cyo kiritegura mu buryo bw'imuhemu cyangwa mugunguka rero ukuguma widoga hari ibindi bibazo byo kuravomera mu kwidoga reha kuvuga amajambo mabi ahubwo vuga ubushobozi bw'Imana yakwiyebura nshaka gutera intege abantu bose bihebuye uno munsi nashaka nakubwira yuko Imana iri kumwe nawe ibibazo byose n'ibitoya imbere y'Imana umurongo duhagarara ko uno munsi ni mu Baroma 8:31 Rome 8 verset 31 havuga ngo niki twovuga imbere y'Imana ibintu byose navuga yuko akavuga ibibazo byose ni igi twovuga imbere yavyo byose nimba Imana iri kumwe natwe ninde yotugwanya nimba ndiho ari kumwe nawe ninde yokugwanya yega ndagufashe neza kugira uvyumve neza nduvuga yuko hari abantu bakora kugwanya canke impwembu zikoza kugwanya hari ibibazo bikora kurondera ariko ngo Imana yawe wizera iri kumwe nawe iragushigikiye ninde yogutera ubwoba umuntu wenyine yo gutera ubwoba n'umuntu arusha imbaraga iyo mana yawe wizera nimba tawo hari rero n'ukuyogira ubwoba kuko ni njambo yaremesha biva ngo ari kumwe natwe ninde yotugwanya ibazo byose kurabamwo nibi gutera ubwoba kuko urafise Imana reha kwiyebura reha kuvuga amajambo mabi ahubwo ubwira iyo mana yawe irakubona irakuzi reha kwiyebura amajambo mabi yo kwidoga ni mabi cyane atuma ibazo bikomera gusumba ari umudama kwanyubiriza umugabo yaragutaye n'abana bawe agenda kubana n'undi mugore reka kwihebura amajambo uvuga imbere y'Imana irayumva ariko uhindure uburyo ugira Imana kuko kenshi ugenda kwidoga kenshi uragenda kuvuma uwo mugabo wawe kenshi uvuma uriya mugore bari kumwe ariko ayo masengesho nafise ubushobozi bwira Imana ubushobozi bwayo bwira Imana urukundo rwayo Imana izomanuka igutabare igucire inzira uwo mugabo uko yagiye niko azogaruka kandi uzoshinga intahe kubw'icubahiro cy'Imana kuko Imana iri kumwe nawe nta muntu yo kugwanya amasengesho menshi niyishugwa kuko abana b'Imana bavyifatamo nabi iri kuracira imanza abantu uvuma abantu ayo masengesho nafise ubushobozi Imana ishaka uvuga amajambo meza uvuga ubunini bw'Imana ntuvuga ubunini bw'ikibazo ntuvuga ubunini bw'umusozi ngo ndavuze ku munsi wa kabiri iyo uvuga ubunini bw'umusozi urukurakomeza umusozi ariko iyo uvuga ubunini bw'Imana urukurakwega ubushobozi bw'Imana muri ico kibazo Imana iri kumwe nawe ninde yo kugwanya amadayimoni nashobora kugwanya ngo kuneshe uri kumwe n'Imana ingwara nizishobora kunesha uri kumwe n'Imana abarozi nta bushobozi bafise kuri wewe uri kumwe n'Imana ntusubire gutinya abantu ntusubire gutinya amadayimoni ahubwo nushime abantu batagisenga nimusenge amajambo ava mu kanwa kawe aba ari amajambo y'umuntu yizera reka kwihebura ngo ukubona mu rugo rumeze nabi reka kwihebura kwera ubona ukazi bimeze nabi reka kwihebura kora wumva ko uri imfuvye hari umuntu akoranyiviriza w'imfuvye umukobwa w'imfuvye abavyeyi bose barapfuye ugasanga nawe muvukana basa nabakutaye ariko ni wihebure mwijuru hari imana ikuzi ni se wimfuvyi ni wazogucira inzira muri vyose abantu bose batagisenga abantu bose bihebuye kwera byazo byubuzima ubona ubukene babaye bwinshi reka kwihebura gira imana kuko ni so wawe ni yagushigikira ni yahitamo gutabara nta numwe azomuzibira nta muntu numwe aruta ubushobozi bwana nta nguvu na zikeze shobora kuzibira ikiganza c'imana ariko vyose bihagaze kuri wewe inyifato yawe irafite agaciro amajambo uvuga arafite agaciro reka kwihebura shira amaso kunini bw'imana kuko iri kumwe nawe kandi iri kumwe nawe nta kintu na kimwe ndavuze ikintu na kimwe co gira ico kigugira iyo ndiho ari kumwe nawe ari mu ruhande rwawe. Tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza kwiga igitabo cy'abami turacyari ku bami bakabije cya gatandatu 2 Rois chapitre 6 jero nahagaze cyane ku murongo wa 16 abami bakabije cya gatandatu murongo wa 16 2 Rois 6 verset 16 n'umurongo ukomeye cyane werekana umuntu yamaze gutahura Imana. Ndakunda gose ukuntu Elisa yatahura Imana ukuntu yabona Imana yiwe nta mutima usimba nta bwoba afite icyo bita mu gifaransa assurance aremezo arashize amanga azimana yiwe. Hari abana batoya bafite imyaka nk'ibiri usanga kana kafite imyaka ibiri kariko na papa wiwe igihe kabonye imbwa ije cyangwa ikintu kigateye ubwoba gasimbira kuri papa wako gateruye agashira amaboko yiwe ntabwo bagasura kugira na imbwa yo bihari kare mu maboko ya papa wiwe kumva ko gafise ubushobozi atamununwe yo gakorako. Dukwiye kuba nk'abo bana, dukwiye kuba nka Elisa, tukumva yuko Imana yacu ikwe natwe naco dukwiye gutinya na kwihebura kuko urazi yuko ubushobozi bw'Imana buri muri wewe buruta ubushobozi bwa Satani. Nivyo Satani afite umugambi wo konona kwica gutikiza ashaka konona ubuzima bwawe, ashaka gutwara ubuzima bwawe, ashaka kukugira nabi ari kukurinda n'Imana icye mu marayika mu Heburayo cy'ambere 14 Hebreux 1 verset 14 hatwereka yuko abamarayika bari au service bakorera abana b'Imana nuvuga yuko bakorera abera ari bo bana b'Imana. Umarayika rero hari amarayika zigama nimba wizera Yesu umwami n'umukiza hari amarayika bari kumwe nawe bisaba rero kuvyizera ubibona uhumura muri wewe ukumva by'ukuri ko Imana ikumwe nawe. Nje gutuma mu 16 abami ba kabiri 16 2 Rois 6 verset 16 yabwiye umukozi wiwe ati ntutinye abari kumwe natwe ni benshi gusumba ari kumwe nabo abanyesiriya muri Yohana 1:4 Jean 4:4 Yohana yandikira abana biwe mu muhema abwira ati bana banje bato muri ab'Imana ngo mwara nesheje kubera ngo uri muri mwebwe ngo arakomeye gusumba uri mwisi celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Uri muri mwebwe arakomeye gusumba uri mwisi urashobora kubona abo mwisi bafise inkoho bafise imbunda bafise ubushobozi bafise amafranga bafise ibintu vyose ariko uri muri mwebwe arutabo kuko ari hejuru niyo yaremye vyose iboneka n'ibitaboneka. Twizere Imana yacu tugire kwizera ntukangwe n'ibibazo ufise ntukangwe na rapport medicale ntukangwe n'imyaka yawe kuva ngo singishogira mariage kwera imyaka yawe myinshi nukangwe na menopause ni ajuba ngo waraciye barakwiye ko waciye utagishora gusama naho vyogenda gute iyo ni rapport y'abaganga iyo ni science niko bimeze la nature niko bimeze gutyo waraciye nushora kuvyara ariko Imana ntikangwa na maraport Imana ntikangwa na karimbi na karimbi kabaho imbere y'Imana yabari ivyo Sara ntiyari kuvyara imyaka 70 irenga atarasama ntiyari gushobora kuvyara ntiyari gushobora gusama ariko Imana yategetse ibidashoboka birashoboka. Nta kuntu ushobora kunsigurira ngene Lazaro yashoboye kuzuka amaze iminsi ine yamaze kunuka yamaze kuba decompose umubiri wamaze kononekara nta muntu ndumva azuka yaciye iminsi ine umutima wari wahagaze bamuhambye bamwibagiye bari mu kiriyo ariko Yesu araza aramuhamagara arazuka. Kubera iki? Uri muri twebwe arakomeye gusumba uri mu isi. Iki nico nshaka guhagarara ku cyane uno munsi nababwira yuko dukwiye kwagura ingene tubona dukwiye kwagura ingene twizera. Wewe nimba ubona yuko bidashoboka kubera uburyo bwawe hariho abantu barota hafi babona bakise vision yerekwa rigufi cyane bijanye n'uburyo bwa nashanda bibutse yuko ndakunda kwigisha muri Kanguka yuko ni byiza ko muba kuri nivo yanyu ku rugezo cyangwa rwego rwanyu ugende kuba muri quartier ushobora kuriha inzu uje kuba muri inzu ushobora kuriha abana bawo bajana ku ishure ushobora kuriha habakizwa benshi batwara abana amashuri badashobora kuriha ngo babikoze mu kwizera sivyo niko ndigisha sidagusavye ngo usimbere mu kirere cyangwa ugendere ku mazi atajambo wumvise ariko ndakubwira nti mu mwemo yawe mu mwuka wawe wagure kwizera n'ukubona ibintu bitoya gusa ubona ibintu binini ubona imana nini imana nta igarukira nta karimbi ifise muri kazoza yawe ubone binini mu kwizera ubisengere ariko ubeho bijanye na nivo uriko aho rero niho nshaka gutanga umuco kuko nabonye abana b'imana basimbira mu bintu badashoboye batwara abana amashuri badashoboye kuriha bafata amazu badashoboye kuriha gukora ngo bizera ngo bafite kwizera kunini kwizera ni kimwe ariko ube mu buzima ushoboye ariko muri wewe mu kwizera ubone hanini cyane Elisa rero yarafise kwizera avuga ati ibi ni binkanga kuko je ahije mbona wewe utabona abwire umukozi wiwe rero benshi bakoranye biza muri kano gatondo babona nk'uyu mukozi wa Elisa bagendera kubyo babona mwibuke ku jambo ry'Imana itubwira yuko tutarongorwa n'icyo tubona ariko turongorwa n'icyo twizera nta kuntu ushobora kuba wizera ukaburongowe n'ivyo ubona ukwiye guhindura ukarongorwa n'ivyo wizera ariko nturongowe n'icyo ubona ndi wabahezagire ejo tuzokomeza mugira umunsi mwiza
nizeye ko mwubatswe ntimwibagire gufyonda kugakengera kugira ngo muze muramenyeshwe igihe cyose dushize ko ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.